balibalo ukuthi ilumbu livuke esidwabeni sekuvela isimo soqobe besingaziwanga. Kwasecaca khona ukuthi uthando kalinayo inyathuko ngoba nina zizukulwane sanamhlanje. Senakwazi ukulingisa nikhohlise izinhliziyo nithi lala lulaza uyashiyeka noselobolile. Yekubuhle bakho nesizotha okwakugubuzela izikhali zokushaza uqeda umuzwa abantu.